Nukono korero nshuti bakunzi banwanyi binsamirizi indundi kibirite nko kunwa amazi kuvyumva ni wa mwanya wanyu mwiza w'ikiganiro icyo utabonye ngoko nayo bemereye kuri no munsi nza ko bayagira mutaga kumure mutaga beshi ntimumuzi muramwumva muri kano kanya rero mugera mwumva amateka y'umwami mutaga guko mubiza batabizi mubimenye ku ntwaro ya mutaga abadagi baguma bahindagura baze gutwara uburundi baci basubira gushimikira ku ntwaro ya macakubiri muti byakurikiranye gute ehe nimwiyumvire ubwa mbere kajibwami muhungu wa kirima baramusubije mu matongo ya se ubwa kabiri hari mu mwaka w'11 1911 kirima baramugarukanye bamuvana iyo yari yarangarijwe hariya muri Malawi ubwa gatatu busokoza na mbanza bugabo baremerewe yuko umwami ko tacho azobaganza ko ubwa kane rusengo mu bugufi nawe nyene baramuhaye ntahe yiwe byasigura ko umwami mutaga ko tacho amuraba ko urumva yuko byari ibintu bikomeye cyane ubwa gatano rero abantu b'Imana no babwira yuko ikiyaya cya Rusizi nacyo cyaciye cyegukira abadagi bonyene ariko rero hariho abaganwa batemeye kugarariza umwami haraho hambere hahise aho no babwira nk'uwitwa nk'abaganwa babezi hariho Ntarugera nduwumwe karabona na ndugu mu baganwa batari hariho Senyamurungu Muzazi kiraranganya ntituruye cyoya na muhini mukanye ndababwira mutaga ku ntwaro y'abazungu bano b'Imana mutaga yagiye ku ngoma akiri muto cyane nicyo gituma baci bamuha abamufasha gutwara aribo riri ku mutima nyina wiwe na Ntarugera mwene wabo Ntarugera na riri ku mutima ntibatebye gusharikana kuko Ntarugera yagomba gutwara koko nk'umwami ariko riri ku mutima nawe yama yamwicura yaramwicura ko yohava kura ku ngoma umuhungu wiwe ariko rero umwami mutaga ntiyaramvye habanamba kuko yatanzwe kwigenekereza ya 30 hari mu mwaka w'11 1915 hace hima bangira icenge ku izina ry'ubwami rya mwambutsa mwambutsa bangira icenge wa kane yavutse mu mwaka w'11 1912 se wiwe mutaga mbikije yatanze bangira icenge kiri imfyu cy'amazi imyaka 3 gusa tarenga ntirengu ku bantu b'Imana niwe baci bimika ariko kubera ko yarakiri muto intwaro yaciye yifashwa na inakuru riri ku mutima se wabo Ntarugera nduwumwe na rezida w'umudagi yitwa Langen riri ku mutima abantu b'Imana amaze gupfa yasubiriwe n'umuhungu wiwe karabona mu nyuma ku ntwaro y'ababirigi bahavuye bagenanye inama muzukuru wa mwezi gisabo n'umutare baranyanka umuntu aravye neza ingene intwaro yari iringanijwe icyo gihe usanga hari ho uburyo mwezi gisabo yari yararinganije intwaro yiwe mu gihugu mukanye ndababwira ingene iyo ntwaro yiwe yari iringanijwe yee ndayibabwira kuko ndazi yuko benshi atavyo muzi iyo mubane mumvirize insambirizi indundi kirutire muramenye ibintu byinshi abantu b'Imana mukanye rero nje ndabagira kumuriri Reka mbare ngere babwira abantu b'Imana ukuntu mwezi gisabo yari yararenganije intwaro yiwe mu gihugu mu buraruko hatwarwa n'abasine bo kuri mutaga Senyamwiza hamwe n'abatare bo kuri ndivyariye mu buyenzi naho hatwarwa n'abuzuguru wa mwezi gisabo muti bari bande ehe nimwiyumvire hariho gikoro n'umwe bishinga na mugero ikirimiro cyatwarwa n'abuzuguru wa mwezi gisabo bava kuri Rugema na Ntarugera ubutuse bwatwarwa n'abuzukuru ba mwezi gisabo bo kuri se budandi mu burengero harabaganwa basanzwe mu manuko harabaganwa babatare ariko icyo mumenye bari bakomeye cyane bava kuri Rwasha umuhungu wa Ntare Rugamba mukanye ndababwira bava kuri mwezi gisabo nguko nayo babwiye reka ndababwire abava ku mwami mwezi gisabo ku mwaka ku bamikazi inabamoso inabisenge inabukaza inaberege inabuntu musani wabo riri ku mutima na ntibanyiya mwezi gisabo inaba mosu ya ramu fisiko abana babiri haru witwa Inangongo na Sebudandi abuzukuru bari batanu haru witwa Mugero Sebiriti Ndugu Ndarishikije na Hararawe abuzukuruza bari batatu yari witwa Gikoro Nyambikiwe na Nimubona abo ni bamuvako ku mwamikazi inabisenge mwezi gisabo yaramufise kwa bana batatu muti nibandi haru witwa Mahinga Kijogori na Ndagushira abuzukuru yari umwe ro witwa Basharwe mwezi gisabo ku mwamikazi inabukaze yaramufise kwa bana batatu muti nibande hari uwitwa Setakwa nduwumwe na Setororwa abuzukuru yari umwe ro witwa Nyenama mwezi gisabo ku mwamikazi inaberege yaramufise kwa bana babiri yari uwitwa Mayabo na Muhitira abuzukuru yari umwe yari witwa Bagorikundo abuzukuruza yari umwe yari witwa Biha ku mwamikazi inabuntu yaramufise kwa bana babiri yego hari uwitwa Kabondo na Nyamumira Museni wabo nawe mwezi gisabo yaramufise kwa bana batandatu yewe gaye bari bakivyara benshi sinko muri kino gihe basigaye bavyara bakibivanye n'ukuntu amatongo abandanya yaga abo bana hari uwitwa Rugema Gitandazi Inakayenzi Inashaza Ntarugera Nangaruko abuzukuruza barindwi muti barindi hari uwitwa Nyawakira Nzorubara Mboneko Makere Makuba Rutagangamiza n'abakareke abuzukuruza bari batanu yari uwitwa Bimpenda Sindahera Barishikije Bazumutima na Nkeshimana abo nibo yaramufiseko riri ku mutima mwezi gisabo yaramufise ko abana batanu hari uwitwa Nduwumwe Bishinga Nganguzi Karabona na Mutagambikije abuzukuru bari batatu hari uwitwa Bigayimpunzi Mwambutsa Bangiricenge na Kamatari abuzukuruza bari babiri hari uwitwa Rwagasore na Ntare Ndizeye ngira ngo mwashoboye kubyumva nibanyana wa mwezi gisabo yaramufise ko umwana umwe yari uwitwa Nikura abuzukuru yari umwe yari uwitwa Basita mukanye ndababwira bava kuri Ntare Rugamba Ntare Rugamba ku mungu wiwe ndivyariye yaramufise ko abuzukuru babiri yari uwitwa Sebanani na Inasango abuzukuruza bari babiri hari uwitwa Busokoza na Kanuguno inzukuza zari zibiri hari uwitwa Karibwami na Mbanza Bugabo Ntare Rugamba ku mungu wiwe Rwasha yaramufise ko abuzukuru bane hari uwitwa Bwenge Niyongere Ruranengereza Rugabe abuzukuruza barindwi hari uwitwa Gahiro Marimbu Musukuri Muzazi Rugambagiza Ntituruye na Seharurwa inzukuzo zari zitandatu hari uwitwa Ntakiyica Kiraranganya Maregeya Bujenjegeri bacanamwo na Mukuru ku muhungu we Birori Ntare Rugamba yaramufise ko abuzukuru umwe yari uwitwa Mudari abuzukuruza bari bane hari uwitwa Sebarinda Baranyanka Bacinoni na Kabogo inzukuzo zari zitanu hari uwitwa Kanongwe Didendereza Birori Gisage Kigoma tuvuze Gisage rero ku bantu bano mu gisagara cya Bujumbura neza na neza hariya mu Kabezi mucya mumubona n'abamukomoka ko murabazi Ntare Rugamba ku mungu wiwe Busumano yaramufise ko abuzukuru bane hari uwitwa Mugwengezo Rwamatore Rugumanya Ruhaza abuzukuruza bari bane yari uwitwa Bigana Bakuye Hurumbende na Mvuye inzukuzo zari zine hari uwitwa Gishikizo Igiswaswa ku bantu mu ruziba muce mumubona hari uwitwa Wakana Ndakoze mwezi gisabo nta makuru yiwe twaronse yo kubuzukuru abuzukuruza n'inzukuza oya nitwayaronse kumbure tubandanya tuyarondera nitwayaronka tuzoyabashikiriza ngoko twabivuze mwambusa gishika ku ngoma iringanizwa ry'intwaro y'igihugu ryari rifise ibanga mwezi gisabo yari yarisigaranye mukanya twumvise ko abaganwa batwara icyo gihe ko batari boroshye barabaganwa bakomeye rwose ikindi twokwibukanya nuko mwambutse y'imikwigenekerezo rya 16 Kigarama hari mu mwaka wa 1915 icyo gihe rero indwano y'isi yose yo kuva mu mwaka wa 1914 gushika mu mwaka wa 1918 yari yatewe n'abadagi yari maze umwaka itanguye ego yari maze umwaka itanguye ko batabizi mu bimenye bararwanijwe iburaya tutibagiye no muri Afrika yacu abadage bari mu Burundi batsindiwe itabora muri Tanzania batsinzwe n'ababirigi intwaro ya mwambosa muri ico gihe yaragowe n'ibitari biki yaragowe n'ibitari biki muti none ivyo bintu byagoye intwaro vyari biki ehe ubwa mbere ni muyimvi umwami yarakiri muto hanyuma fashwa intwaro n'abandi ubwa kabiri hari habaganwa bakomeye babezi n'abatare bashamirangishane cyane intwaro y'ababirigi niyo yaje inyura byose kugira ngo dutoze neza ibyabaye muri iyo myaka twogerageza kuraba ababirigi ibyo bakoze kuva icyo gihe nshuti bakunzi banwanyi mwarimu duteza abiri ikiganiro icyo utabonye kikaba kigarukiye nga reka nshimire wewe mwese mwadukurikiranye muri mu migabane itanu igize isi ndabatumirire iki kiganiro mukirungikira abandi ngo mugabo umwere ubwanwa bwashaka kumwera ubundi wewe uri mu Budage uri muri Amerika niwe atangura kukibona cyukirungikira mugenza ari hari iburaya cyangwa muri Aziya ni nkuko ubutaha ashobora kuzokibura utarakibona akaca akikurungikira reka rero ndabatumirire kwa mamufashanya ngakujya kwiryinyo numwimbati Edora na umvuke mukoze gutazira Dos Santos nje namanda bategurira kino kiganiro cyo tabonye mukongera mukagishikirizwa na jonye ne hano kunsamirizi indundi kirutire ubuta abantu b'Imana nzoba yagira intwaro mbirigi byari bimeze gute byari bindi bikomeye cyane bemurasaba Imana mu mare kabiri muzumva byinshi mutari muzi ku ntwaro mbirigi mubandanye muroranirwa.